Enkosi ngokuhlala nathi nisabukele iSABC Kids News. Mandulo phaya kusadliwa ngendebe endala ngexesha lokhokho bethu. Isiduko namasiko ibize zona zinto ekwakulalwa kutyiwe zona kwaXhosa. Wonke ubani besazi ukuba akukho nto ingenziwa kungalendolanga siko nasithethe. Kodwa ke ngenxa yempembelelo zasentshona zisezanqunqa zanyevulela isidima sale ngqelikithi yenkcubeko yalahlwa imbo ngophoyana. Kanti ke imbelukazi uNwabisa Gxothiwe uhlabile ikhelo wathi unesiduko nje unetyala ngencwadi yakhe. Ukhona ke apha kwiSkype sizawuncokola naye. Masikubulise sisinwabisa, sikwamkele Kids News.
Mandibulise kuwe Kholosa, ndibulise nakubantwana abancinci nakubabukeli.
Unesiduko nje unetyala yincwadi leyo oyibhalileyo. Khawusixelela ngayo, uthetha ntoni kwaye uthetha nabani kule ncwadi?
Incwadi ethi unesiduko nje unetyala yincwadi yamasiko nenkcubeko, imemelela ukuba uluntu lubuyele embo kwindlela ababefudula besenza ngayo izinto, esibonayo ukuba yayiziindlela ezazichubeke kakhulu. Sijonge indlela abantu ababezinyanga ngayo, indlela abantu ababesenza ngayo xa kubelekelwa umntwana ekhaya, izinto ezaziqwalaselwa xa umntwana ekhulelwe esengaphakathi, ukutya kwakutyiwa, indlela esasizinonophela ngayo imizimba yethu, siyeke iinwele zethu zikhule zibe zinqoba. Ithi ke ngokuloo nto le ncwadi ithi unesiduko nje unetyala ikhumbuza abantu ngezo ndlela zazichubekile, ikwabamemelela ukuba babuyele kuzo, ngoba inkcubeko yethu izibonakalisile nakweli xesha siphila kulo ngokuthi kwixesha leCOVID kodwa kuvele umhlonyane njengechiza elinokuncedisana nokunyanga lo bhubhane. Iphinde yazibonakalisa ngokuthi abantu mababuyele ekufutheni, ukufutha yayiyindlela oba omkhulu ababesikhulisa ngayo. Zinintsi izinto nje ezichubekileyo ngenkcubeko yethu, yiloo nto ndiye ndaqonda intoba mandibhalele lonke uluntu ndibakhumbuza ngendlela esasifudula siphila ngayo nokuchubekwa kwenkcubeko namasiko ethu. Ndisithi ebantwini masibuyele embo.
Embo wena sisi kwakungoko, kweli xesha langoku ingaba abantwana basayibambile na imithetho yenkcubeko namasiko nezithethe kwaye ulwazi lwabo lumephi?
Kweli xesha siphila kulo zikhona, zisekhona iintsapho eziphila isiNtu ezikholelwa kunqulo lwemveli kuQamata. Loo makhaya ke asawenza amasiko. Kodwa xa ndijonga umyinge wabantwana ndiyafumaniseka into yoba ngenxa yezikolo esibathatha sibase kuzo ezingathethi isiXhosa maxa wambi, bathi baphunyukane nenkcubeko nokuzazi njengabantu nendlela ebekumele into yobana baphile ngayo. Kodwa ke siyavuya ngoba zikhona neenkolo zikantu ezithi ke zihlanganise bonke abantu, ikhona nemibhiyozo urhulumente athi anikele kwisizwe ukuba siyibhiyozele ukuzama ukusikhumbuza ngenkcubeko namasiko ethu. Kodwa kungenjalo amakhaya asazenza, asawenza amasiko embeleko, isiko lakwamkela umntwana xa ezalwa, lo mntwana esaziswa kwizinyanya zekhaya ukuba ngaba sizelelwe umntwana oyindodana okanye umntwana oyinkwenkwana. Lo mntwana sicela into yoba bantwana, bantu basekhaya, zinyanya zethu, nimnonophele, nimgade, nimkhusele, nimkhokele, nimkhanyisele. Asekhona amakhaya anjalo, asekhona namakhaya enza into njani. Xa umntana efikelela kwikhabathiso, umntana oyintombazana kwikhabathiso leminyaka elishumi elinesibhozo, angene kwinto njani abafundiswe khona ngobuntu obudala, kwikhabathiso afikelele kulo ngoku, ufikelele esintwini sobuntu obudala, uya nasexesheni kungekudala angathi abe nabantwana, kulapho khona afumane iziyalo zokuzinonophela, elunyukiswa ukuba angakwenzi oku nokuya, angazityi ezi neziya, ngoba kaloku zizawuvuselela imizwa ethile emzimbeni yakhe ezawuthi imbangela into yobana aphele mhlawumbi efuna ukwabelana ngesondo phambi kwexesha. Ukwabelana ngesondo ke kokumkhokelela ekuthini akhulelwe engendanga, uyaqonda aza abe nabantwana esekhaya. IsiNtu ke asiyikhuthazi loo nto, kodwa xa ithe yenzeka siyaye simxhase ke umntwana xa ithe yenzeka. Kodwa ke eli khabathiso lento njani libafundisa ngendlela yokuziphatha, ngendlela yokuzikhulisa, ngendlela yokuzikhusela kwizinto ezininzi nakwizifo ezininzi.
Ukuyiqwele siyiqukumbele sisinwabisa, khawabelana nathi malunga namanyathelo okanye nezithethe abantwana ngoku efanele uba bayazilandela ukuze bazingce njengama-Afrika.
isiko endicebisa into endicela abantwana bathethe nabazali babo ukuba babenzele lamasiko isiko lembeleko njengoba besentshilo isiko lokuqatywa isiko lokuqatywa ke lisiko apho athi umntana xa eza kuqala isikolo ezabaphathi kwabanye abantwana aqatywe likhaya khumbula singabantu kaloku singabathanjiswa siyathanjiswa sineembola zethu sinamafutha esiwaqatywayo ukusikhusela kwimimoya emibi ngoba ke ekuphileni kwethu kukho imimoya emibi nemimoya emihle xa uqaba umntana umqabela ukumkhusela ucela izinyanya ukuba zimgade kule ndawo azabe kuyo esikolweni ukutsho oko ngoba umntwana esikolweni uhlala imini yonke ayophuma ngentsimbi yesibini ithi ke loo nto umntana unako ukuba angarhawula imimoya engalunganga isiko lokumqaba umntana isiko lwentonjane isiko lwembeleko siyaqhuba ngesiko lolwaluko
siyabulela kakhulu sisinwabisa ngenxa yexesha ndiqinisekile ababukeli bethu baza kulandela phaa kumakhasi bafunde banzi siyabulela kakhulu sisi ngexesha lakho
enkosi kakhulu Kholoza ndiyabulela nababukeli
enkosi sisi inenembukeli wami intsika yobomi bethu ilele kwiingcambu zethu ngoko ke make sive kwezo ngqondo zingqukuva ezithe zaqiqa zaqonda zafumana kule ncwadi kasisinwabisi uba bafunde ntoni rhabulapha kodwa ungafinci
ndizonifundela isihloko esithi umntwana uthiywa ngosuku lwesibhozo igama bekuya kuthi ngosuku lwesibhozo ukuya kwelishumi umntwana ezelwe akhutshwe endlini aye kuthiywa igama emaxhantini nguyise nguyisemkhulu ngudade boyise okanye naye nabani na obalulekileyo noxatyisiweyo likhaya
yintoni isiduko iziduko ngamagama oobawomkhulu zizibongo ziziteketiso zizincomo zizikhahlelo nezikweko zizilo zekhaya ubuzwe kwakunye nemibala yeenkomo cabagwini
molweni igama lam ndingu-asabela nqabo umangutyana umacandlovu kule inyanga yamagugu nenkcubeko ndifunda incwadi ethi unesiduko nje unetyala ibhalwe ngunabisa gxothiwe enkosi
kanti ke ukuzazi isiduko othuthwa ngazo kuyasinxulumanisa nezithetho namasiko ethu make siveke kwabanye nomngqushwana ukuba bayazazi nabona uba bangobani
halala setebalala ndiyazingca ngobuni bam ndiyazingca ngamaso neentsimbi zam ndingumablanga umanqarha umnyamanontsayibana isihlobo esikhulu sikanzila kanzothwane nantso into endizingca ngayo ubuni bam
sambonani igama lam ngu-Angel usiyamthana udonga lomavuso umthimkhulu unjeni umshabalala
mabuyani imi ndisalisiwe khubhe oluthi mabatibathena banothambatule katebuka banomafunenewa matulalihele banothamba pasi kukabenyolo dombo lisikapotelekwe doboka
Oh masibuye lembo siqhayise ngamaqhanti okhokho bethu masithi qhuye evenkileni wena ungayindawo